You're doing it. You're
joking.
This is first ba.
Ba 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 ba.
Without finger assist.
Ba ba. Ba ba ba. Do you say da 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 da?
Yeah, I just learned ba ba ba. Come on.
Da 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 da. Please. That's more fun.